Yani makam wale usibadilishe mchombe wako. Tano tena.
Thank you. kama valve
tu kuja pale. No, valve no baro, eh? Eh? Kuni bela kwa.
Vamos a ver.